anyị ka nọkwa na isi mbido TV. Tupu anyị na-abakwa na ihe ọzọ, enwe okwu obere nwanne m okwe ka nwee nwe ikwu gbasara anyị nwere ike na-eji na-emete ego. Mana okwupụ nke ahụ, anyị bịa baa gaa na ihe ị nwere ike ime ma ị na-akwụ ụgbọ taya gị gbaa. Maka ndị ụfọ na-akwụ ụgbọ taya moto ha gbaa, ama anyị a ga-eme o. Ndị ụfọ na-ama ha jiji ga-azọ breeku ụgwọ. Ịzọ ha breeku, nke a wụkwa ọnwụ ọkụ eziokwu na. Mana tupu anyị na-aba n'ime ya, bụtụrụ kwụtọpụ ihe ibu n'ọnụ.
Ihe m chọkwa na ikwutọpụ na ihe okwu awụ na m na-asị ma nwoke ma nwaanyị biko eche anọnọ n'ụlọ na-asị gọọmenti enyebeghị anyị ọrụ, anyị enweghị ọrụ, chọọ ihe ị ga-eme, nọla ana n'anya ebe mgbulu ebe ị nọ, ị ya afụlili gị ihe ị ga-emenwu, ị ya eji nwe aka ọgwụgwọ na iji ha ego wee ji ha ego mee, ị ya agakwuru mmadụ gwa ha ị na-eme ya a na-akwụ gị ezigbo ụgwọ. Ibidogodo ebe ahụ, o obele obele ka e ji alacha ofe dị ọkụ, ibido ebe ahụ na-enwetegodo obele ego ahụ tupu ị mara ihe ga-emene, ị bịazịa welizie ego ahụ ịkpakọnata wee mezie ihe chọọ ịma ihe nchọọ ịgwọ ụmụ okorobịa anyị.
Ọ dị mma, ndewo. Oga Sunny Bobo Odogwu Ijeje mba, ị ma na ịma okwu anyị kwubu mbụ, kedu ihe ị ga-eme ma ị na-akwụ ụgbọ taya moto gba na nduruzo? Kedu ihe mbụ ụzọ ị ga-eme ka ị ghara iwe onye nwụrụ anwụ? Odogwu, kedu ihe onye a ga-emegodo?
Ụdị ihe ahụ mepụta ha ụgba obi m na-amapụ ozugbo ihe ya aba gị n'isi wụ ka ịzọ brik ọkpa mba emena ụdị ihe ahụ obi na mapụ jide onwe gị aka, jide stevin gị aka ọfụma, ama jisie nnọọ stevin gị aka ọfụma, wepụ ọkpa gị obele ejikwena ike wee mee jide na-ejuju nwayọ ma tinye ọkpa ahụ na brik ji nwaanyị na-etinye azọnye ya n'ike iji nwaanyị na-etinye
maka ịzụ ha na-enike
otinye n'ime ọfịa ịzụ na-adịa n'ike banye ime ọrịa maọbụ moto ha emebido ọnwa abịa ọ bụla ka esi eme owu iji nwa ji nwaanyị wepụ ọkpa gị na ihe na nke a na-azụ azụ na selevetọ jiri ọkpa ji nwaanyị na-azọ brik moto ahụ ihe n'anya ebe na moto ahụ iji nwaanyị na-agbanata chesụ ihe emewu na moto taya ahụ nwere ike na-emebi na-eje gba mbọ ji nwaanyị nọ na-aga ịgagide iji nwaanyị gaa n'ofu akụkụ
onye dịka 60 kilomita
onye dịka 40 kilomita ma 50 iji nwaanyị obezie ji nwaanyị na-agbalata 2010 iji nwaanyị paakị nye.
Mana tupu gị na-ewusi si a, ị ga-ewepụgagode
ịchọ itinye na nutra maka na onwe ndị ọya nwa abịa ozugbo etinye aka tinye na nutra itinye na alịa mụta ya mapụ onwe ka oyesi ma maka ospechal me nọ n'oke spid ịnọ n'oke spid na-abịa nke a mee iwe tinye na nutra mụta ya mapụ si otu ahụ etinye na nutra na ji nwanyị ihe bugodo ụzọ mewu ji nwanyị wụpụ ọkpa na aselevetọ ahụ wụpụ ọkpa manye ọkpa na ihe na mana amachi n'ike ji nwaanyị na-anyị ya iwepụna na akpa na sila moto ahụ anyụwa brek gia eji nwaanyị na-agbada ọgbada luo ebe ihe dịka ifụzi ịna-ajizi anya na dashbọd moto ahụ ifụ na ologo 20 kilomita ji nwaanyị welizie mgba ka inwe ike ichenjizi gia tinye na ntụ a wee ji nwaanyị chizie enyi ọfụma ịpaki n'ala ọbanye ịpaki ọfụma pụọ n'ụzọ bụkwana ụzọ maka na onwe ndị ọzọ ndị moto ndị ọzọ na-esikwe n'ike a bịa onwe ka akụchalụ ma ọnwụ na ịnọghọ ọfụma n'ụzọ
mgbe a taya gbawa ị ga-enye bụgalie n'ụzọ
mba ihe aga jos ịnọla ebe ị nọ ọ mgbe ọ gbatụnata mgbe ifu na spid ya lutu ego obele ijizie nwaanyị nyawazi nyapụwazi ya itinyewezi aka obee ụzọ ga-adị ọ bụ ike n'aka n'ime ọ n'aka ekpe itinye mmanụ ihe apụ n'ụzọ ihe ha nọ n'etiti ụzọ ahụ ihe ha nọ n'etiti ụzọ ọ mana apụ n'ozugbo maka na onwere moto ndị ọzọ na-abịanụ ka iwe ji nwaanyị na-enekwa anya n'azụ na ihe mmiri gị n'anya moto dị n'akụkụ iji nwaanyị na mana obi mmiri na-amapụ na chacha maka na obi mmiri mmapụ na ala onye iri ebu ụzọ mowe ije zọ brik ahụ ọkpa ọ dịghị mma
ma moto ahụ betukwa ọtomatik
manụ adịdị mfele manụ awụkwa dị mfele ọtomatik na-aga tupu moto oge ụfọdụ mana manụ awụ iji ndị nwayọ inwe ike iji chenjizie gị manya ihe chenji nwunye chenjizie gị a ji nwaanyị chenji wie gbalaka ọ gbalata ka ọ na-agba ji nwayọ jos you want to know happier? You want to change your kiss? But you change.
I will not. I will not manual.
Manual. Man, I need to. You have change you want it. You have change you gear. But you change your mom promoter.
I will not automatic.
I will not automatic. It change that way. I'm happier. It change the gear. Because you want you like here. Need change your way. I'm make a code you will automatic. You like here. Need change your way. Man, I will not manual. Manual. I will. If you want to you like kiss. But not away. What not of your manner is a one break and obele to this one year or possess ya.
Oh no, manual.
Oh no,
I'm talking cool yours. Do you want you?
Okay,
you don't have banner. Do not automatic.
Okay, can't you get to your okay. Yeah, menuna. All automatic. A change you can a gear. Happy gear gauge. I'm gonna get you automatic. Gear gauge. I can change your way. Whoop, whoop, again, accelerator. Wait here. Tinye we obele na. Na break it, obele, yanya gidia no, like nofo, ti gafe, galonus, pack ya. Inugo, owen a manua unqua, ijiwa yo. Inugo, zonyo magina clutch, macadema na ye ditch and a manua na automatic una, automatic emu clutch, manua we clutch, ye jwa zop and a clutch ow, we change we gear unqua,
we're now,
so to one of ma. We will change your gear call when now a brother. Makana, all manual call. You wouldn't hear the clutch. You
can't ask someone softly.
You can't ask manual dimfe. Now manual has someone salt. Except me, Emilianike. Off your allo before one has someone salt. Makana, oh, gear with the case go on case me, ye, Jimwire, Jilaka, give me. Man automatic woo on her. Isn't Alia, Omani, oh, cause every case will be and Dutcher D. Now manual, now automatic. Oh, Kesulia, it may not lose one or mapple, or manual name of your more manual or tumble. Mana for manual age wire may, it's not a lot on a clutch hour. Whoop up on us the little up a motor age wire knack, age wire, with another gear, with another gear, with another wear pack is your offer.
Hey, he's waiting. Oh, Pana, oh, yeah, dindo.
I didn't know when Ebu, Yeneme, and the Mother Ebu, Macano Bullani, Macosi, and Lolo. Who's what we do now? It's a break because break. Oh, and I will catch this break. Oh, my God, I guess there was yes, Lavito. So,
see,
wow, go, guys, you're so wow, because how do go?
I'm going to go. Biko na mamu na nogo abo ma ato ye wanne na ndemodo wanne onye obi aiku gbasaba ina anya ugbo ala tire gi gba ngiji doshi obi ni ike doshi stem ni ike maka ijujo is all break ne mokwanu na ebe oni wetezi onwe gi oji nka woji after the after
kwezi oji na ga ko akado igbo sekwe
odogun obi o ma pa laye no toto a na ipo ogigiza aye biko ji obi mi ga yetu ndumodo ozo agege donaka
ndumodo ma nyo ndumodo na abukita
ofu abuka
ma inwe nyi na o nke izizewo ndumodo izi ma izizewo umu okolobia umu abobia I obu ni ilugo nye eji nwoke eme uni ilugo ye di nwanyi eme. Oh, good in Cabo Belonga, Chinese in Nanaka. Wogwa, Chotania, Yemi, Tinania, no free gamota. On our demma, Bobuna, Anon and Kitty, Nabali, Nesu, Lindy, Nagal, you're gonna go. Chotin Yemi, Balu, Mogulu, Balin, Nanagulu, Balu, Balin, there's no Nolu.
Balan, and you.
Kaline kwa eche ni uchi government a wayamazi kesi ejizi kita. Kan kek dem pa wu wengi kiye negedanya. Chota nye ya digi mwa. Me, inugo, abe kwa na iye nke muta na kwa kita. Ina anya moto biko, jimwa yo. Speed adi kuma, kwa speed kudeme kwe. Ne check, taya mkwe na expiring date unama. Ne check expiring date taya gi. Kwa alebwa, ina anya odi waga expire. I happier, I whoop you, go mechanic, I whoop you, Kitinia, Motte, Koyke de Quamma, or so. Inugo, no, on Adam in an annual meaning now, speed, not tire. ọdịezigbo mkpa.
Ndewo. Daalụ Dogu Sonia Okonkwo. Chineke gọzie gị. Na ịkpọ gị, gịza anyị. Igbo bụ Igbo, anyị abịala na njedebe, mana asịkwa ịlama, mụnwa achọghị ịla. Mana ndị bịara ije,